2023 kana movota voteraiwo chamisa mazimba gwenzi kana movota muko voterao chamisa
voterao
yawo kana movota
kabisa
yawo kana movota
voterao
kana movota
kabisa
yawo kana movota
voterao ikomana
abinde
abinde ikomana
voterai
voterai
It is a coalition for change, winning for everyone.